turi bamwe twose rimwe dusangiye akabisi na gahiye yemwe turabavandimwe turabavukanye turabarunde twese twese turi bamwe twose rimwe dusangiye akabisi na gahiye yemwe turabavandimwe turabavukanye turabarunde twese Kuva kera wa myuru mufyeji wa barundi bose kuva kera wa myuri kagahugu kamata nubuki mahiwe umakongwa abarundi twarurunani kera twasangira byose nta mujyano wavugwa twamye turaba mugabo umwe abagabo b'ukuri twese turi bamwe twose rimwe dusangiye akabisi na gahiye yemwe turabavandimwe turabavukanye
Bahanga ngo baze baduciye imigwe bace badushinga mwimbuto yubobisha nububegito abarundi baca batangura gucana ngo no gukerana
Wangabi yako Umohe Yabansi Burundi Parase Samaraso Impupi Zira yeba yeba Abafi Barafakara
Abarundi Umutima Muri kigiye turimo bakwiye bakwiye kwiyumvira bakavibuzimu bakajibuntu ivyo byose byanye biduteranya tukavyibagira tukanamarimwe
twese turi bamwe twose rimwe dusange akabisi na gahiye yemwe turabavandimwe turabavukanye turabarunde twese
Dusangiye kuma, dusangiye imvura, dusangiye izuba, dusangiye isuka, dusangiye umwuga, dusangiye amahigwe n'amakuba, dusangiye umuco n'ururimi, umutumba n'agacimbiri, dusangiye akarere hamwe n'intara, igihugu n'ubutaka, dusangiye ntare, dusangiye mwezi mutaga mwambutsa, dusangiye kahise hamwe na kubu, dusangiye kazoza n'ubuzima, dusangiye inama hamwe n'Imana, dusangiye data na mama, dusangiye ibere n'umubyeyi kabisi na gahiye.
Satu kecheche kule Twame, twamiza kumutima Kwa machia kubili, kwa tahaso tukesa
Twese, dukwiriye kugwanira Ubumwe na mahoro Tegure kazoza Chachu twame tufatana munda tujinama ningingo maze tusangire byose ribisezerano bit tutazohera
na watora nyubwoko na watora nyumutumba twese turi ingenzi sisi turabana bimana twamize kumusi kanwe kwa harumwe hari byose
twese turi bamwe twese rimwe dusangiye akarusi nagahiye yemwe turabavandimwe turabavukanye turabarumye twese
Turi hamwe, turi bamwe, abarundi turangwa n'ubumwe twirukane abagome gucanacanamwo oya jamais believe like this kuva kuri basokuru only love and peace kuri muto na mukuru twagufashanya hagati yacu n'ibyo byamye bituranga muri rwa rukundo tume dushidi imana imbere mu gusenga let's focus for the future let's do it for the culture kwitera mbere yacu
Bintwari dukome turugamba urugamba no kuba kuburundi mubumwe n'amahoro ubumwe bw'abarundi bose busasagare mubonse rimwe
Umwanza ateye, tumutesha te, maza teshwa te Sesa nkoyoze bo, bateshwe bate, ngo tubiyame Turabavandimwe ngo tuname rimwe, duharanira ubwo bumwe Nakari inama ya misumbi ngimbi ngo turenge impinga Bye dupfana, bisumbije ibyo dufatwa urutsinda Naho kubaho n'ukubana kaze twame dufatanye mu nda Twoye guhunga, bisanga uburundi bwa nyaburunga Usanga nigwe na bose
Agacakace kiyagahori ngo ubujyajya bwaraje Akaguruka ni kuriya kandi pay Turi bamwe twese niduhinduke Dusenga Imana imwe kandi tubyibuke Umukamiro w'ifundo kwira umuryango Bibe bike tubisangira tabusambo Tugwize ibikorwa tugabanye amajambo Hanyuma dukomezanye urugendo Uwacuroze ntiyakarabye Uteye imbere ngo munige Gutanga isumu baravyiharaje Motife nawe ngo yoba musize Inda ndende ihumirinja kandi irica kokize Ujye uhora wifuriza gupfa niwe munyumuzo sanga gufashije Gabanya umunoho turi bame gutera imbere biryoshe ducuditse Biryoshe ducuditse
Twese turi bamwe twese rimwe Dusange akarusi n'agahiye Turabavukanye, turabarundi twese